Sifuna ukufactorize u-t squared plus 8t plus 15. Masike siyicinge uba kwenzekani xa uthi t plus a times u-t plus b. Ndisebenzisa u-t apha ngoba u-t kuye osetyenzisiweyo apha kule quadratic yam. Masike senze ke ngoku u-multiply apha u-t times t ngu-t squared plus u-t times b ngu-bt plus u-a times t ngu-at plus u-a times b ngu-ab. Uyabona ke uba sifumana bani. Ke ngoku uyabona apha uba sinezinto ezimbini ezino-t. So ke ngoku singaphinde sizi-add sithi sino-t squared plus a plus bt. Ungabhala uthi b plus a kodwa ke ndizayibhala kanje plus a b squared. Uyayibona ke ngoku le iphantse ifane nala quadratic esinayo pha ngoba la t squared wethu une-coefficient okanye inani eliphambi kwakhe lingu-1 kodwa asidingi kulibhala apha inani elime ngaphambi kothi ngu-a plus b pha ngu-8. Apha ke ngoku le elingenanto i-constant le yethu ingu-15 ingu-a times b. Uba ke ngoku ndifuna ukuyifactorize le quadratic yam, ndifuna ukufumana la manani amabini endizawuthi xa ndiwa-eda ndifumane u-8, xa ndiwa-multiplier ndifumane u-15. Le nto ndiza kunge ndikubonise ububone into enje ethi x squared plus bx plus c. I-coefficient ka-x squared okanye inani eliphambi kwakhe ngu-1, asidingi kulibhala. La b ungamanani amabini esiwa-edayo esithi xa siwa-multiplier sifumane u-c. Sifuna ke ngoku ukuwa-eda lapha sifumane u-8, xa siwa-multiplier sifumane u-15. Ngobani ke ngoku la manani asingakwazi ukuwenza kanjalo? U-1 no-15 ayinguye, u-3 no-5 inganguye ngoba u-3 times 5 ngu-15, u-3 plus 5 ngu-8. Uyambona? Ke ngoku sibe simfumene, siwafumene la manani ethu. Ke ngoku sifuna ukuyibhala ke ngoku le quadratic yethu ibe ngula t plus into times ut plus enye into. Ke ngoku mna kodwa into endifuna ukuyenza kukuyifactorize ngokuqale ndiyigruphe. Uyabona ke ngoku ndiza kubonisa, sizawuthatha le quadratic yethu esinayo engu-t squared plus u-8t lo andizambhala ngolu hlobo loba abe ngu-3 plus 5t. So izawuba ngu-3t plus u-5t. Into endiyenzileyo kukusuka pha ndiye kwesi istep esino-bt plus a-t. Ke ngoku ndifumene no-plus 15. Ke ngoku ndingakwazi ukuyifactorize la mabini amanani ane-common factor engu-t nalana anayo ingu-5. Apha ndizawukhupha u-t, xa sendimkhuphile lo t ndizawuba no-t times t plus 3 plus apha ndikhupha u-5 ndizawuba no-t 5 times t plus 3 ngoba u-5t divided by 5 ngu-t, u-15 divided by 5 ngu-3. Ke ngoku uyabona sino-t plus 3 apha ababini. Ndithetha uba ke ngoku ndingamkhupha naye u-t plus 3 ndimbeke apha. Ndizawuthi t plus 3 times lo t plus times lo t lo endimfumana apha plus u-5. Bendingadingakanga noba ndiyenze le nto yoku igroupisha le nto. Bendinosuka apha uyibone ngolu hlobo ebesiyenze ngalo pha uba sifuneka sibe no-t plus inani times u-t plus elinye inani, and la manani funeka siwa ede asinike u-8, xa siwa multiply asinike u-15. Sibeke ngoku sigqibile.